Security first. Well, security. Security first, all right?
Tiens-moi.
Nature à
poids.
T'es gay.
Voilà.
Whoa, 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 wh
Ah, okay.